Turi ku munsi wa gatatu genekerezo rya kabiri ukwezi kw'icumi mwaka 2019 sabikaze bakunzi ba televiziyo Renaissance n'umujyanama makuru mu Kirundi twabateguriye nayo tuhere ku ngingo nkuru nkuruzi yagize Urani kwa barundi bintunganire ruri yamiriza amajambo yashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano amenyesha ko abanywanyi bishengero ry'aba Adventiste w'umunsi w'indwi ko bari mu makosa mu gihe bakubagwa n'igipolisi cy'u Burundi irubuye ni mu ntara ya Ngozi haraheze iminsi cumi ya kugwanya igiturire nibiba mu majambo gusa watayoza kubaho amategeko atomo yategekanya ukuntu gituzwa bishikirizwa n'uburongoye ishyirahamwe Oricom inyuma ya umushikiranganje arongoye ibijyanye n'umutekano amenyeshereje ko umushikiranganje arongoye bihaye umwaka kugira babe bashizeho ibisabwa byose ngo hatuzwe igiturire mu bwo bushikiranganje Makuru y'ubutunzi nyene leta y'u Burundi herutse gusaba ingurane ingana ni miliyoni 161 z'amadolari y'Abanyamerika mu banki y'Abahindi kugira ubakwe inyubako nshasha zizokoregwamo ubushikiranganje butandukanye reka nsuye na ipfurize ikaze mu kanya ni Donito Ana makuru tohere kuri no muri vunagwe ivugwa mujaye n'umutekano muke kiziga cyo mugabazi kwizina rya Deogracias arakaza batazira Douglas yaba muri quartier yindwi ni muri zone ya Ngagara mu rarako wigisagara cha Bujumbura caratuwe kuri uyu wa gatatu mu bucagucagu hafi yo kumuhana iwe nkuko vyemezwa n'abamubonye Deogracias arakaza yagandaguwe anizwe ababanyi biwe bakemeza ko bumvise aboroga nk'igihe cisaha zine z'ijoro ryo uyu wa kabiri rishira iryo ku munsi wa gatatu tore n'amakuru twabateguri biherutse gushikirizwa na Petero Nkuriki muvugizi ubushikiranganje bw'umutekano kubijanye n'imishamirano yabaye hagati y'abadivantiste b'umunsi w'indwi n'igipolisi nta kindi bigamije atari ugukingira inzego z'umutekano n'igipolisi urunani rw'abarundi b'intungane ruriyamiriza gushira amakosa kuri abo banywanyi bishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi Petero Nkuriki akaba yahabagiriza ko aribo bafise amakosa gusumba ikubagugwa baciye bagirirwa n'igipolisi muri ico gihe akaba hari irubuye mu ntara ya Ngozi haraheze iminsi icumi kugajeve nibigira icegera c'urongoye ugoronani ngwiyo mvugo y'uwo muvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano irateye isoni
twarumvise imvugo yavuzwe n'umuvugizi w'igipolisi harikije yuko abapolisi babarivunye abayoboke bidini ry'Adventiste b'umunsi w'indwi ariko byatangaje ubonye amasanamu n'amavideo yagiye aca ku buhinga bw'ubumenyi ubonye yuko uyu munsi bari abantu bari muri sale bariko bari ahantu mu nzu ayo mabuye rero sinzi yuko ayo mabuye yoba yari yajyanye n'abo bapolisi canke yoba ari amabuye asanzwe ari aho nyine kubera twabonye yuko nta muntu yiza abona ko bateye amabuye abantu ikindi yacu gitangaje n'uko rero uyu munsi igipolisi kimaze ingendo yo kuza barahishira amabi akorwa n'abapolisi bagenzi biwe bankurikiye uvuga yuko umunsi rero hagiye yo mvuye yashikije ashaka guhishira ashaka kwerekana yuko abayoboke b'iryo dini ari bo baba bagize amakosa ikimenyamenya ni uko mwumvise yuko umupfasoni umwe mumara yuko ujya amasaha yo gusengera hajya yoba yarafashwe bamageza yuko yoba ari we yoba yarafashe yarese mwabonye yerekana ariko bafata nabi abo bayoboke b'iryo dini byerekana yuko rero uwo munsi biyateye isoni n'akamaramaza aho umuntu nyumba ari byo hamwe yoba ari we yayifashe iyo reresi aho kufata yuko yoba yakingiye abantu akerekana yuko biriko biraba yabuye akwiye agashijima ariko uwo munsi niwe yagize ko yagumuye abayoboke b'iryo dini rero nibaza yuko ari inyifato yo gutera ibyatsi bwa mbere ho kandi ni inyifato iriko iraha isura mbi igipolisi musanzwe igipolisi kijeje gukingira abanyagihugu ivyabo naho bari hose ariko rero kubona ko uwo munsi bariko barabatoteza abasinga b'iryo dini kandi maze kuza ubwa mbere maze iminsi mu ntara ya Cibitoke aho abayoboke b'iryo dini batotezwa bari mu ishengero ko barasenga nanze yuko rero wari umugambi bwa mbere wo gutoteza iryo dini hambwe naco nuko bashaka ko abantu badashikiye umugambwe se ndetse dukubera turazi yuko mu ndongozi z'uwo mu z'uwo z'iryo dini harimwo ibice bibiri harimwo umuco wa mbere ushikiye ubutegetsi ushikiye mu mutsende byo n'abandi batemera inzego zagizishigwaho ku nguvu nibaza ko rero ari yantumbero n'undi nyene ikwandanya babangamira cyane amadini atemera ibikora kugwa mu gucu Burundi
Nena yababwiye kugwanya igiturire nibiba mu majambo gusa hategezwa kubaho amategeko tomo yategekanya ukuntu gituzwa hakabaho no gushaka bishikizwa na Gabriel Ufiri arongoye ishiramwe Olicom nyuma yaho mushikiranganje umutekano wa Lengio Mbunyoni amenyesheje ko mushikiranganje arongoye bihaye umwaka kiringo cy'umwaka kugira babe batujije igiturire Gabriel Ufiri abona ko mu Burundi kino gihe igiturire cyasasiwe indava tumukurikire
Olicome ntigemeranya na gatoya nivugo y'umushikiranganje ajejwe umutekano ngaha mu Burundi kuko kwese turazi neza yuko kugwanya igiturire birafise ibintu bitari bike vyisunga mu kintu cambere kugwanya ibiturire vyisunga nuko hagomba kujaho amategeko agaragara aboneka ameze neza ariko nagenda babwireho kuva mu mwaka w'2006 gushika kuno munsi ishiramwe ryagumye risemerera ko kugwanya giturire vyoba igikogwa leta ishira mu vya mbere mugabo vyagumye mu majambo geza nuno munsi uri hejuru ijego cyo kugwanya giturire ntikirapfa kibaye ngo twese tubone yuko kihari twebwe rero tubona ko ibi byo kugwanya giturire bariko baravuga ni nk'ukwerekana by'ukuri ko bariko barakora mugabo bidashoboka kuko umuntu aravye ingene mu nzego z'igihugu kurya igiturire bimeze nk'umugenzo mu bisata byose byo dutangaza cyane twumvise yuko mu gipolisi gusa ariho honyene bagwanije igiturire bigashoboka rero kwibaza yuko ubwa mbere hakwiye kujaho amategeko meza hanyuma kandi hakabaho ishaka rimwe ridasanzwe yuko bakaboko karekare batuzwa mugabo ivyo navyo mwona kino gihe sinibaza ko bishoboka kuko ubu no munsi abasuma basunze inguvu leta ababandi nibo basoma imbere nta kibona kimwe rero cerekana kandi cyo sigura cyo kwerekana mbere nk'agaco yuko kugwanya giturire ari vyuno munsi cyangwa ivyejo mwakino cyo gucacu
amahera nagera ku miliyoni 160 n'imwe n'ibice 36 z'amafaranga y'abanyamerika niyo ngurane igihugu cy'u Burundi cyasavye igihugu cy'u Buhindi kugira hubakwe inzu zizokoregwamo ubushikiranganje butandukanye ibi bikaba byavuzwe na Domitien Ndihokubwayo umushikiranganje w'ikigega cya leta kuri we ngo leta yafashe iryo deni kugira ubushikiranganje bwinshi mu gihugu hamwe n'inama nshingamateka bisanzwe bikorera mu mazu zipa bipanze ziheveze zironke inyubakwa zazo tumukuru
Hano mu gihugu cacu cy'u Burundi haraciye igihe kitari gito atanyubako za leta ziriko zirubakwa ibyo rero bigatuma ibikorwa byinshi bya leta birangurirwa mu mazu dusanze budupanze ivyo navyo kandi bigahindukira bikaruhisha ikigega cya leta iyo buri mwaka tuza turategekanya amafaranga yo kuzoja gupanga kira noneho akenshi hari igihe usanga naho dupanze naho nyine hatameze neza cyane rwose kuko nabo bikorera utwabo bubaka ayo mazu bayubaka n'uburyo buciriritse ugasanga bubaka ibyo bahambije natwe leta igacitegekanya igaciba ija mu gupanga ibibonetse ku isoko nivyo rero birumvikana yuko ko leta ishobora kubaka inyubako zayo kugira ngo ibisata bitandukanye bishobore gukorera mu nyubako zazo zitunganije hisunzwe ubuhinga bubereye hisunzwe kandi n'ibihe tugezwemo navyo ni byiza cyane rwose muri icyo gihe rero uburyo bwaba uburyo bwinshi bwo gushobora kurangura iyo migambi aha mu gihugu tudashobora kwirongera ari nacyo gituma leta y'u Burundi yashoboye kudodora hirya no hino kugira ngo irabe ko yoronka abo bafashanya mu migambi y'iterambere boshobora gutanga uburyo bwo kubaka izo nyubako harabonetse rero igihugu cy'u Buhindi mu gihugu cy'u Buhindi ibanke d'import export mu kuvuga ibanki ijejwe gutanga uburyo mu migambi izana ibisohoka kumburi karaba n'ivyinjira mu gihugu cyo Buhinde iyo rero yaremeye gutanga uburyo gorangura ivyo bikogwa hanyuma leta y'u Burundi baraheza baragirira amasezerano ariko nsubiye inyuma gatonyi muri ubwo buryo si kuvuga yuko hategekanijwe gusa kubaka ingoro z'inama nshingamateka na ngenguzamateka haranategekanijwe yuko hari uburyo buzoheza bukarangura iyindi migambi yo kubaka amazu ibisata bitandukanye by'ubushikiranganje bumwe bumwe bizoshobora gukoreramo kuko no mu bushikiranganje butari buke hariho abagisembereye rero itariki z'ibiri z'ukwezi kw'indwi mu 2019 niho leta y'u Burundi iserukiwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega cy'igihugu ariwe jewe icyo gihe yarahari yarasinyiraniye amasezerano niyo banki yo mu Buhindi ayo masezerano rero akaba aha u Burundi amafaranga angana n'imiliyoni 161 n'ibice 36 z'amafaranga y'Abanyamerika kugira ngo iyo migambi izoranguke
inkuru ya nyuma yano makuru inara ya Bururi muri kino gihe biratekanye n'abanyagihugu baho bakaba babanye neza ibyo bikaba bishikirizwa na Frederic Niyonzima buramatari w'intara ya Bururi ariko ikiraje shinga buramatari w'iyo ntara kuningene abarongoye bukundishwa iyo ntara muri kino gihe tumukurikire
inara ya Bururi iratekanye n'abanyagihugu babanye neza mu butandukane bwabo kubeze kurisa ariko nk'uko abandi babwira babivuga amanama marutegetsi araba ariko ibiri ku rutonde rw'umunsi si cyo kime kuko intara yose ikaba ifite ibibazo byayo bigiye gusumba ibindi twe tuba cyangwa ifite ikibazo gikomeye cyane cyo gukundisha intara abanyaburundi kuko twasanze abanyaburundi bose ntara niwe batarimo n'uteye imbere gatoya acapayo yagiye rero arawubwiye mu rwobo avuga mu rwobo arawubwiye aho hari kanyanga azari kanyanga ariko rero twebwe ubu ikintu gikomeye cyane ni kubakundisha intara yabo kuko twasanze ibibi byose bikorerwaho ntibiva ku banyaburundi ahanini biva iyo babirahura cyane kino rero kumeye cyane rwose abanyaburundi twebwe turi maso twaba tubaganiriza tukabakundisha intara yabo mwirinde rero kuba mu migambi itandukanye nta ngorane ni ubutunzi kuri mwebwe mugabo abaza bose baze bigisha babaye inyigisho z'ukuntu intara yo ziteye imbere abaza bababwira kubacanishamo aho mushe mutubwira twebwe abanyaburundi tubafashe kubarwanya kerekezwa umugambi wose boza
Inara makuru twakutubashije cyo twasoza yakana bashimire mwese mwariko muradukurikira n'abayisango mu yandi makuru na butaha.